Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la kuzimi live. If ufuna ukuhlezi update ngenzinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ukuthi subscribe le channel and uphinde uklikhe ibell for ama notification. So kule video tamhlanje ngizokhuluma ngoNelisa Mchunu noDeka Mchunu. UNelisa Mchunu wesimazi kakhulu ladlala khona indawo kafikile kuzalo. And noDeka Mchunu simazi kakhulu uma drama kuMzansi Magic. Siyazi ukuthi uDeka Mchunu noNelisa Mchunu bangosisi. I hope abantu abaningi bayazi kulo ndaba. Unendaba ke trendayo ngabo engekho mnandi as abosisi. UNelisa Mchunu wenaye uDeka Mchunu ba trend emva ukuthi uDeka Mchunu enze enye tweet. I hope to have one of your tweets up on screen. You can screenshot it and you can check it out if you want to. So, I'm going to show you how to do it. Why are you going to do it? Why are you going to do it? I'm going to show you how to do it. Why are you going to do it? I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. So, I hope to get your manager. I'm going to show you how to do it. Maybe uphendulekile because if ubona leya tweets yabona ukuthi which means khona into engihambi kahle ezabosisi. So ubona lokho be trend awe social media ukuthi sahlahle zikhiphana abanye bethi hayi maybe uDeka Mchunu okhuluma ngomunye usisi wakhe not usisi wakhe lo Nelisa Mchunu esimazi ngofikile. So bengifuna ukuupdate ngayo ke le ndaba lokho trend awe social media ethinda yena uNelisa Mchunu esimazi ngofikile naye futhi uDeka Mchunu. Ngicela ukukhohlwa ukuthuleke le video ngithi nje danke ngiyabonga.